ntara ya Karusi neza neza ku isoko iri ku mugwa mukuru yo ntara abene gihugu bamenyesha ko amahoro n'umutekano ataragaseseshwa rumuri ariko ngo naho biruko hari habantu batipfuza kwa ayo mahoro yorama aho bihaye ingendo yo guhungabanya ayo mahoro mu gukwiragiza impapuro zitagira umukono
mwijoro ryo kuwa 2021 ushira wa 2022 Kigarama umwaka nyene uwitwa nkunzi ngoma Emabre akaba ari mwigisha wo kuri Ecofo Karunyinya yarafashwe ariko arakwiragiza impapuro zitagira umukono mu mabarabara agize igisagara cha Karusi hanyuma ibyo twabimenye kubera ko za komite z'umutekano zikora neza aho baduhaye ayo makuru bakambwira jewe nyene nanje nkaca mpamagara abajeje umutekano duca twihutira kuja kuraba ivyo ari byo dushitse twasanze by'ukuri abo bene gihugu abo bagize amakomite y'umutekano bariko baregeranya izo mpapuro natwe twarabafashije ico gikogwa bwa mbere ho zimenyesha yuko igikogwa cyo kwica abatutsi mu gisagara cha Bujumbura cyabaye ku magenekerezo ya 11 na 12 Kigarama cyarangiye yuko ba ubunye bagiye kwica abatutsi bo mu ntara hagati mu gihugu ico cyandiko rero kikaba kirimo amajambo ahamagarira abene gihugu kwica abatutsi ngandavuga neza yuko ico cyandiko gihamagarira abene gihugu b'abahutu abahutu kuza kwica abatutsi ico rekira dutangaza cyane guko we mu rugo rwandika vuga ngo ico gikogwa cararangiye Bujumbura reka bakimarire ngamo ntara hagati ikitumvikana rero muri izo nyandiko ziwe nuko uwo Emabre munzi ngoma asanzwe ari umututsi akaba n'umunywanyi w'umugambwe MST ingene rero ahamagarira abahutu kwica abatutsi kandi ari mu bwoko bw'abatutsi nivyo bitumvikana mbega aho vyoshika ivyo ashaka asigura gute uburyo boca bahera kuri we kandi ariwe ari karabahamagara kira noneho ngai Karusi ivyo twarabisezerere turi mu mahoro n'umutekano tubanye nta wanjya nta wangura hanyuma kindi gitangaje kandi nuko izo mpapuro zakwiragije ngaha anye kuri Sandre aha ku gisagara cha Karusi ahasanzwe haba ubwoko bw'abatutsi bwinshi ngereranije n'abahutu bangaha kuri Sandre ntivyumvikana rero ingene uwo Emabre yotumirira abahutu kwica abatutsi akaca afata izo mapuro akazikwirageza ngaha kuri Sandre aho yozijyanye mu makomine atandukanye agize intara ya Karusi kuko sindabideha niho hari ubwoko bwinshi bw'abahutu ngereranije n'abatutsi bariyo ico rero twege tumaze gukibona ko bimeze gutyo onye mu nama y'umutekano twagize twaratahuye neza yuko ibyo bifitanye isano na ya genocide ivugwa na bamwe bamwe batavuga rumwe na leta basanzwe bari ha ingendo yo kudurumbanya igihugu aba rero mboneraho mbere no gushimira abagize amakomite y'umutekano hamwe n'abene gihugu ukuntu babyifashemwo bakabwira intwaro n'abajeje umutekano hakiri kare ibiriko biraba naho bamwe muri bo tutashoboye kubafata kuko ngaha anje twovuga neza yuko Emabre ntiyari wenyene ntiyari gushobora gukwiragiza izo mpapuro naho igisagara kitaraguka si gito kandi ntiyari gushobora gukwiragiza izo mpapuro wenyene
biraboneka yuko ari akagwi kadashaka amahoro n'umutekano gahi Karusi umutekano tumaze iminsi turimo umutekano tumaze imyaka turimo hari abatifuza umutekano turimo bitwaje iby'amacakubiri biraboneka rero yuko nabo nyene yaravyiyemereye n'umututsi mugabo urabona yuko byari bigamije kwambika ibara abahutu byitwe yuko aribo bariko bavyanditse kandi ataribo
ni ibintu bitangaje cyane kubona nk'umuntu wo mu bwoko bw'abatutsi ashobora uhamagarira abantu mu bwoko bw'abahutu ngo bamara abatutsi ni ukuvuga ko twabonye ko hari remeye ntanya rikomeye mbere twobigereranya nk'ibimaze iminsi bivuga ku maradio ngo habe genocide bigaragara ko ari amayeri aba bantu bashaka ubutegetsi aba bantu batuma abana kuza gutera makambi bisa navyo ntawo bide
iyo dusanga nk'umuhutu yabyandice nidusanga nk'umutuci aho hantu kwere twahigiza amakenga gose mugo duhe dusanga wajyandica ari we akikiriza kundi bwo gucaga dusanga umengo ninzoberanya
akiriye nabi kubera igituma twavyakiriye nabi uwo bita nkuringoma Emabre numututsi hanyuma tumaze kuyihweza dusanga amataragita bamukuye mu mufuko nayo gucanishamwo abahutu n'abatutsi kamu bisanzwe intara ya Karuzi abahutu n'abatutsi nabatwa tubanye neza cyane gose nta ngorane zirimo umwe wese azindura za gukora utwiwe atangorane nimwe afize kiretse ugize ikosa ni wahanirwa ikosa yagize ku ruhande rwiwe mugabo bakamuhana ikosa yagize batamuhana iyo umugambwa arimo cyangwa ubwoko arimo kanaka
abo bene gihugu bamenyesha ko abo bantu bariko bakwiragiza mwe nizo mpapuro bariko barakoreshwa kandi atacu bashobora gushika ko
yemwe abanyagihugu bavyakiriye nkuko ari umugumutsi nyene nta ningorane nta nikintu nakimwe ahubwo ko twagize n'Imana yabisabagije agafatwa aho yari karabiterera bakabimusangana mu mfuko n'Imana yagombye kumugaragaza kuko iyo bidatogwa abantu ndibaza benshi baba batanguye no kuhunga bavuga ati karabaye karabaye kumbure naho niremenhanye nabantu batipfuza amahoro n'umutekano gahikaruzi mugabo ntaco bashitseko ko twebwe twamatwagapfa nta muntu umwe dushaka kwazoza kudutobera ngaha ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi
nayo kubijanye n'ikibazo cyiho nyabwoko kigize iminsi kivugwa abene gihugu ngo babanye neza kuburyo bitokunda ko bacanamwo
ukuntu je nabifashe abo bantu banwe baravuga ko hashaka kuba iho nyabwoko ni babandi nyene batemeye amatora batemera amatora simenya ko no bavuga amazina abo bantu batemera amatora ni babanye politike bari nyuma ubu bari muri Amerika benshi bari muri Letanzini benshi bari Buraya abo rero batashatse bashabujwe na kijya kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ngo ntaba yaratwaye kandi yatuwe n'abanyagihugu amakungu yaraje arakurikirana iby'amatora arabatsinda impaga ijana ku ijana kugeza uno munsi rero ntibibanezera ni babandi nyene bama bafise igisharara cyo gutwara mugabo biciye mu nguvu bidaciye umuntu uzenya mu mahoro n'umutekano
umugambi wihonya bwoko twewe ntako ntako twa wiyumvira yuko woba kubera nkabeshi barazi aho twavuye aho twari turi naho bagarukiye nkubu kugeza uyu munsi twari tuzi yuko iki gihugu cy'u Burundi kiri mu mahoro hayo ikintu cy'ihonya bwoko twiyumvira no ku mitumbi wacu aho tubaye nta kintu cy'ihonya bwoko turiko turiyumvira kandi biyumvira uko buganda kugwa nubuhe nubuhe nuko abahutu nuko abatutsi nuko abatwa urabe nk'abantu birwa ngo bari muri opposition hari abatutsi rimwe nabahutu mu nzego z'umutekano abahutu n'abatutsi mu nama nshinga mateka rimwe abahutu n'abatutsi mu nzego z'igihugu abashikira nganjira rimwe abahutu harimo n'abatutsi none ubwo bwo kugomba kuganda kugwa nubuhe
ntaho nyabwoko ririho ntandirizobaho twebwe twavyakiriye ko ari bihuha nibijya vy'abanyepolitike benshi bagwanya leta nta kindi
ivyo bintu nta biriyo vreme nta nivyo turabona kandi nta nivyo twiteze aba bivuga n'abarondera inyungu zabo bayivuga kugira abarondera inyungu zabo mugabo se inyungu za twebwe abanyagihugu nivyo abanyepolitike
bimenyesho bihari twebwe twabona atari ibyo baza baraza guteranya nyene basanzagiza mu nzira nuko nyene imana izubwenge nyene icibikora bagaca babafata abo bantu
bari yamirije kandi ingingo yafashwe n'inama y'amahoro n'umutekano y'ubumwe bwa Afrika yo kurungika inteko mu Burundi Uburundi n'ubw'abarundi ukanatsinda nta bashamiranye bahari mu Burundi
iyo gingo twayakiriye nabi kandi twese abene gihugu bo ngahikarusi turavyiyamirije gose 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 twamaturiko turabiterera ku inkuru nta kindi kizoba kibazanya atari kudurumbanya no kuza kuvyarangira ngo abana ngahangira ngo batazomenya nabase niki nta na kimwe kizoba kibazanye kuko twebwe amahoro n'umutekano turayicungereye abapolisi n'abasirikare bariho twese dusenyera ku mugozi umwe nta n'ikintu na kimwe turahana makuru nta n'ikintu na kimwe twe tubona bo babaje gukora
ivyo turavyiyamirize ko mu Burundi nta bantu bariko barashamirana nta bahari wewe none we kuva uvuye ubujumura gushika ngari nkowe igeze gumva uretse burya budumbidumbi uri bujumbura mbega izo ntego zibazije gushigikirande kubangurukanya abande ni bande bashamiranye ni bande biratangaje cyane ahubwo tuba dutewe ni igihugu kizaba gitewe urumva ngandi baza ko ubumwe bwa Afrika rwo nyene bwotenye kuko nawo ni yaravyanse sinzi rege gituma bobo bacha bishaka kubikora ku ngufu nibaza yuko leta y'Uburundi itegeza kubaho uruhushe oro leta y'Uburundi yarabonye ko ata ibyo bintu ntibikenewe kuko umuzo wa Afrika uza kuko natwe ubwacu tuza kugarukana na mahoro hanze dufise inshuti n'imiryango abasoda benshi bari muri Central Africa abandi muri Somalia abandi bagiye muri Darfur kugarukana amahoro mbega bosha natwe baza kugarukana amahoro iwacu kandi ko dufise abo twarungitse hanze je ntivyumvikana na gatoya kubera giye tubona hirya hirya no hino muri Libya na hehe aho hagiye izo ngabo ngo zaje ngo tugarukana umutekano ahuko zaza zije kurondera gukireya ikiroberi kugira ngo bashigikire abantu muri opposition tebwe n'ivyo leta vyamirije
tuma tutokwakira izo nteko none izo nteko ko ziri hanze abo banye politiki nabo bakaba bari hanze ivyo bavugana twe tukaba tutabizi bashobora no kuza ngahubwo bakabahinzira yo gucamwe kugira ngo bafate cha gihugu ku nguvu ni naco gituma twebwe atantamba riri mwiraba ataho nyabwoko riri mwo riraba kuko abanyagihugu bose jana kwijana batoye mutama wacu umukuru w'igihugu bamaze kumutora byace mu matora bajya nabo bararushwa none babuze uko babigira ubu rero barimo baratera igere muganda ndabitegera kuko nibuza gupfa aratera igere kuko ego aratera igere hanyuma ndabitegera ibyo barimo baba bakomanze abo basoda mpuza makungu kugira baze babakingira kibaba baheze babereka inzira bacamwe kugira bafate bwa butegetsi
nabo bantu bavuye mu yandi makungu nta kuntu twebwe turabona gihugu twokwiyumvira ko abo bantu bavuye mu makungu boza kudufasha ico gikorwa cyo kugira ngo baze gucungera tutabanje kumva indongora mvugo yabo kuko hariho igihe tuza twibaza ati nabaze kudufasha tugasanga hariho habo babaje gutera ingorane
iyo ngingo ntitwayakiriye neza kuko nta nicyo yodufasha twebwe Burundi ino agenda bonumwe umutekano urakwiye kandi kuba ari nko gutera Burundi kuko mu gihe urumva Burundi bwonyene bufise abasirikare bakwiye bashobora no kuzahugarura umutekano mu bindi bihugu umva bikenewe yuko burungi kabaza kugira gucungera umutekano no kandi twe atanze tubona ziriko zirashe